asanfo urade odomo fo ni mobro hun fo aja aja wododo so da bia ebo wani mu a ukasa kire na wo kire kwampa me yefa so enen so yaba ma nkonko me di ye kai ewo dwumadie nyinaa mu yeda wase ewo yesu din yi mu amen ile nyango pon ase se enen so yinyina ye hie mu nyangopon edin mu abofo no ho adesua no akaba akope bi ana se enche ne de ba na wiye na minim se yenya om hu ne modie esan se om hu nsem o bible mu na omo ni nyangopon so ene tre nyangopon anyini mu ho nene no asem tini se angels are not restrainable. Angels are not restrainable. The angels are not restrainable. Bibia entimi nsi abofo kwai. Bibi ensi abofo kwai. Bibia ensi wo mo kwai. Ena na ye pese ye ka ho asem. Se nyangopon esoma abofo eba asase wi so so. Se ombe som ye. Omo bo ye ho bai. Omo mfa enkra bi emre ye. Emedi dwuma bi e se nyangopon ni mo nyamo a. Ya na bibia ntimi nsi won kwai asase nsi bibia ni ho a esi abofo kwai se nyangopon pese on bi shira yen ni bibia mo no honam bibia ni ho a etimi si abofo ekwai di wetimi si abofo kwai ani onyangopon won ne wo mo so tumi ye ka ne saa no a ne ka sa abofo wo mo ye powerful wo mo oden wo mo te sey ya na ye wo mo akyera awie no de obo wo mo no woni mo nyam kyen sa ani pa no ndiri ana mo me antwe adwene nsi ensem bi so ene se obi asifie ne asifie na efo e fie wo yi okomu a emu wo fe pa ho ene me wo mu ye keke ni nyina kyere kyene ma bi e fe ne so so ne makase akase nyina awie a de wo si de efie ni han dia no ɛsɛ ni muonyam ɛma ɛkyerɛ ne ni muonyam. So angels were created for the glory of God. Abofo nyangopon bɔ mo ɛde sɛ ne ho ni muonyam ɛne sɛ ɔmo yɛ powerful ɔmo ɔden ɔmo te sɛ ya ne gye sɛ yɛmfa nti ase sɛ awie no onyangopon no bɔ ɔmo no ɛne wɔnya ni muonyam yɛnhyɛ no nso abofo nsuo hwee abofo they are fearless and as ɔmo yɛ fearless beings. Omo ye abofo nsuo he de na mum de etimi ene omo di asie omo fere onyangopon hye e ba be som ye nea ay fallen angels no ene no omo di asie ahomone ne ahomfi a ye be ka ho asem da bi ana se ye be su ya ho asem no ne mum se hunan mu bibi pa de etimi nsi so abofo kwai se da me se omo hyira wo omo bo ho bai a bibi e ne ho a esu abofo kwai bia entimi mum mo ɔbɔfo ejentimi enhye won aboa bia entimi enka won se bia be wiya se na bia primary black obra bi se primary bi akabɔfo bi ama e bia wopera pa ana se emu a muhu ohu e bia sa eni ho ti ye hɛ no nso ye ka nyame ansem no ewo Daniel chapter 6 verse 12 verse 22 to 23 nso a emri bi eni Daniel no ekɔto jata amene mu no yenka akakre me hwede siye na oben amana no no odi awre ho ne tie mu frɛ Daniel no hini bisa ne sɛ ohini bisa Daniel sɛ Daniel onyangopon ti asofo no ako a onyangopon wa wo som no daada no atumi agye wa firi ejata anu mu ana ɛna Daniel ɛne wo hene ɛkasa sɛ ohene nyankwada me nyangopon asuma ne bɔfo amana be muo mu agata na no na wanya me hwe isan so hu me se me di bim ewo nanim na wo ohene anim so menye bɔne bia o se my God sent his angel to shout the lion's mouths yango pon suma obofo ba akopɛ ema jata ene emwa bɔne a omo ha sen ko omo nwe Daniel no mo nse Daniel no yeni Daniel kwatu jata amene ni mono nyankopon ema obofo ba akope ebai be muomu a omunyina no na yesa abofo ewo tumi ewo moaso abofo otumi wo jata so jata ntimi nya abofo bibia maresa nya nya me abofo na eba ho a enipa enitumi wo jata so enipa enitumi ewo moadema so emo obetumi akaye obetumi apraye obetumi akuye obetumi aseye ewo kwa mebre nu aso maresa abofo de emra wo si ho no a onya control ewo jata nyina so eni so nyankopon so abofo se ommeji yen ommeboye ne a asa sisu bibia ni ho a ne ka fese curtains eni me bia di ani hunu bia ni ho a etimi si so abofo kwai omofire so ba sa se wo so a bibia ni ho jata antini ani omohwe ne se asa kire se se eni pa de ka jata betimi aseye kura ti abofo bibia nsi wo mokwai ehe no so nti jata ba ko obofo ba ko petimi eka jata ano atumu de a se emo abone bia ni wa se lionom ana se sisire ene se bonom ene emo aka omuntimi nye obofo hwe se abofo ntontoma aton ntontoma ewi abofo na bi ana se enkoro so enom ne ade ade na se beans enwo wa akwahwe abofo bi pa ye pa da bibia asa ni ho ti asa asa ye tesu yi bibia ni ho a ebetumi asa abofo nsuro bibia wa asa they don't fear anything on this earth bibia ni asa asa we so a asofo abofo omusuro abofo omu nsuro boni bia abofo nsuro boni bia bi se boni ntimi nya won they fear no evil angels they fear no evil because no evil can occur to them abofo omu nsuro boni bia bi se boni bia ntimi nya won mo won ba sase we so a omu ye fearless omu nsuro hwe ntia ye hu se na ne ye kan nyina no anya omu na ye omu sa obi ne bo omu ene ehu no se de omu tie de a ene de obo omu kwa wote sen na se twen adwene ekoba bi ye pa eje ntimi nsi abofo se bia fe de bonfire bi pa se omu ana se e bia electricity bi ejate light ahoma bi ate ana se e bia nema de ken kan no bi to kan nyango pa sam Daniel chapter 3 25 on so a e de misa kan ne abet ne ko tu oje mu no so abofo wi pie ho oja ne ntimi anhye wo mo oka ya wo se e na oka ase hwe me hunu merima ba nan a wasane won se onenam oje mu na wo ho ento ochema na de otoso ena no te bia de se anyame ba bi so hata mo na buka ni za de wo mo koto Misak na bed nego gugu oja fun nu mu no. Se nyi na me bofo ne ko ho a, kija ne be hye wo, e be hye Misak na bed nego num. Ba na ba de bofo pie ho. Enti obofo no, wo mu ni padua no, se nyangopon se ye wo mu ni padua no. Ade bia ni ho a, evira sa se we so ba, e betinya touch, bit ma touch wo mo. Bi bia ni ho, oja ntime nhye wo mo. Bonfire ntime nhye wo mo. Oja frama ntime nhye wo mo. Bi bia se jabi, ejabi, e dre tu. Nipa adwane nipa suro bi a gas bi a pai na drepan ye pai ko wiemu pa ti obofo ntimi mfam obofo betimi afam bibi anya no nothing because send ya me si bo omo no sa na omo so tie eni so ya ngopon so ma so omegye yan ommeboa yan a ommetimi aboa yakosi ase na mu yemfa ya dwene nyina nko abofo nyina aja no su omo se na omo tie nyina no aye ka omo asem nyina no omo tie Clay bi obi a oye clay anwono onyangopon anwono wo mo obetma se omo da bi a ope bi a da bi ope bi a ni de wo tumi no de wo ye wo mo no se hu se na we mate ade a na ehye de wo ye wo mo no ani mu nyam entwe adwene enko ho ti abofo nsuro uja eje ntimi nsi wo mo ti ja bi a ni wa any kind of fire eje bi a bonfire wo de anyo sana aka abaye bono wo Judges chapter 13 19 to 20 nso a wo ka abaye bono sana manoa e fa abrekire ba e mena manoa do samse ma me no papa on ba for de ma on ya me ba for e yi ni ho de chi na e wo mo no na wo ka samse ne ho nsem nyina no obofo no e ko so no samse ma me no papa ba for de ma e ba for de na e ja no mo boye no ɔbɔfoɔ no agya no mfiri asɛ sɛ ɛyɛ dere na ne wisie kɔ so no ɔbɔfoɔ no fa agya no sɛ yɛada kɔɔeɛ agya no ntumi anhye wɔ mɔ agya no ntumi anhye ɔbɔfoɔ no nti deɛ mpɛ sɛ yɛkae a yɛbɛhu no ɔse amenka kakraa bi wɔde menka mfiri ɔse na ma no afa abirekyire ba ɛne aduane afɔdeɛ a wɔde bɔ ɔhye afɔdeɛ ɔbotaa no nso ma awurade na ɔbɔfoɔ no ɛyɛ ahomadeɛ na ma no ne yere hwɛeɛ na ogyaframa no ɛresɔre afiri afɔrebɔkyia no nso akɔ soro no Awurade bɔfoɔ no ɛforo fa afɔrebɔkyia no gya afɔrebɔkyia no nso gyaframa no mu ɛkɔɔ soro na ma no ne yere hwɛeɛ na wɔde wɔn ani butubutu fam ɔnsan sɛ nso ɛgya ntumi nhyia abɔfoɔ nti asase so adeɛ bi ɛhu biara na ɛnyɛ wɔn mu hu adeɛ bi nipa suro bi ɔmo nsuro de saa ne nyankopɔn ayɛ wɔn nti de ɔmo nyɛ ɛnyɛ deɛ biribi tumi si ɔmo kwae sɛ biribi tumi si ɔmo kwae ne mu nti nsuo ntumi nfa abɔfoɔ ntumi nkɔ maka sɛ gya ntumi nsuo ɔmo ma wo nipa deɛ wodi gya ho agorɔ gya bɛhyɛ wo wobɛwu wodi gya ho agorɔ gya bɛhyɛ wo ama wɔwu sɛ si aa ma de ɔmo deɛ honam biribiara ne hɔ a ɛtumi wɔ ɔmo na yɛ deɛ nipa nte saa saa na ɔmo nuanom nso abɔfoɔ fallen angels na ɔbɔnsam na abɔfoɔ nyinaa te o a daabi bɛka ɔmo ho asɛm ɔmo nso nsuo ntumi wɔ ɔmo gya ntumi nhye wɔ ɔmo dua ntumi mu nku wɔ ɔmo dan ntumi mu nku wɔ ɔmo kaa ntumi mmɔ wɔ ɔmo nothing saa na ɔmo nso teɛ na mmom sɛ deɛ yɛka abɔfoɔ ɔmo ho asɛm nti nsuo ntumi mfa abɔfoɔ nkɔ sɛ bi afei deɛ ɛpo anaa subɔntene bi afa ayiri ama afei deɛ ɔbɔfoɔ bi kɔpɛɛ ne ho asɛm sɛ ɔrekɔtwa no nsuo na ɛde ne korɔ no daabi ma saa da na nti yɛhɛ no nso na maka sɛ nti baabiaa yɛwɔ biara no yɛyɛ nti onyankopɔn som ba sɛ ɔmmɔbɔ yɛ ho bae ɛnya mfasoɔ bebree no a mfiri abɔfoɔ so a yɛnhunu ɔmo som yɛ kwan ahodoɔ bebree no aa so a yɛnhunu na ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo master no animonyam ɛnyɛ ɔmo ankasa ɔmo ho animonyam na ɔmo hyɛ no nti yɛhɛ no nso yɛmfa animonyam ma abɔfoɔ agya no yɛmfa animonyam kɛseɛ ma no amen nti abɔfoɔ ɔmo nhia nnipa mmoa bia baabia ha a baabia ni hɔ a bɔfoɔ ntumi nwura tokoro biara ni ho a asoro abɔfoɔ ɔmo ntumi nkɔwura mu nti ɔmo nti maka sɛ ɔmo nka wɔɔ akyi na yɛka kyerɛ m sɛ wɔɔ ɔmo nka kyire sɛ afei deɛ gate kɛseɛ bi bɔfoɔ bi akakyire na wɔntumi mmie ne sɛ nnipa bi bɛboa no ne adeadeɛ a asoro abɔfoɔ deɛ ɔmo nte saa ɛna sɛ yɛwɔ dan bi mu nso koraa ne atom koraa nso a ɛhɔ a ɔmo tumi pie hɔ nti nyɛ sɛ bi a kwan a nnipa fa so ɛba dan anaa nnipa yɛpono no ɛhɔ nko ara na ɔmotumi afa yɛyɛ no nso praise the lord nti ɔmo nka wɔ akyi nti nyankopɔn soma ɔmo sɛ ɔmo mmara mɛgye yɛ nea tokoro biara ni hɔ a wohyɛ mu a ɔmo ntumi ma hɔ yɛhɛ no nso paa nti yɛsi dua ntumi mu mmɔ ɔbɔfoɔ ka ntumi mmɔ wɔn plane crash ntumi mma sɛ bi abɔfoɔ bi bɔfoɔ bi ɔmonya plane crash daabi ma saa da they fear no evil they fear no evil ɔmo nsuro bɔne biara ɛfiri sɛ bɔne biara ntumi ma wɔn so yɛn nkae nyame asɛm no ɔwɔ Acts chapter 12 3 to 10 ɛmɛ na yɛde pɔ peter kɔto afiase na ɔmo yɛde peter kɔto afiase no story kakraa ne sɛ yɛde chain gu peter yɛgu ne nan nyinaa chain ɛna sojafoɔ bɛyɛ 16 ɛna asaa no na ɔmo guide no ɛne yɛn sɛ wɔn de one ɔda prison baabi ɔda ne ɛhɔ no ara nkasa no ntumi mpie yɛ saa de chain agu ne nan asojafoɔ nko ara nso bɛyɛ 16 na ɛyɛ guide no ne yɛ sɛ ne yɛ sɛ nidasoɔ biara asa mara ɔbɔfoɔ kɔ hɔkɔ gyee no sɛ ɔbɔfoɔ kɔ hɔkɔ gyee no biribia nni sɛ ɔbɔfoɔ kwae am forcesfoɔ no sɛ amifoɔ no ɔmo ɔyɛ guide no nyinaa no ɔmo ntumi anyɛ ɔmo ntumi ansi sɛ ɔbɔfoɔ kwae menka wo kakraa bi ɔse na ɛsɔ ne huu sɛ ɛsɔ yudafoɔ ni nti ɔtoro aso kɔfaa petro nso nanso na ɛyɛ apiti ɛna na ɔkyere no na ɔne no kɔtoo afiase na ɔde ne hyɛ asraafoɔ baanan a ɔwɛn bɔ mu saa ahodoɔ nan asraafoɔ baanan a ɔmo four squad ɔmo saa wɛn bɔ mu maako nko ara nan four times four na saa ahodoɔ nan ɛnsa sɛ ɔnwɛn no na ɔpɛ sɛ twam no afahyɛ no akyiri no okuyi no kyerɛ ɔman no 5 afei wɔde peter kɔtoo afiase wɔ deɛ nanso asafo no to a so bɔ onyankopɔn mpaeɛ ma no very good 6 anadwo no a herod ɛbɛyi no akorɔ no Petro eda asrafo baanan entem a wode konsonkonson mienu agu no konsonkonson mienu agu no na awemfo no a ogyinagyina pa no esra afiase no na hwe ewade bofo obegyina en nche na eda no mu hran ye na obo peter obo petro nche emu enyane ne se sori ntem na ne konsonkonson no efi ne nsa gu ye 8 na obo obofo no ka kire ne se bo waboso ne se ompa boa na wo ye sa na wo se ne se Freddy Frawentman ne di machi na Freddy di machi 9 na onim se de obofo no eyeye ne eyam pa ifi se osu se ohun ne ne so ade 10 na otwa ayemfo a wodi kan ene won na otosu mienu no ho no okoduru dade pono a ne kokoro no mu no na eno ankasa ebuema won na Freddy twaemu bro no ba akoso ne ntem a obofo no gya ne ho amen aha ehun na me ehun nyangopon to me kasee se bibian ti me enrestrain angel peter na ko to afiase obofo no ko ho enim kan fa so ko ho but otimi wura ho otimi tokro bia wo mu bia no se onya mane se onya wo ha wo na rade se ne bofo ma gye wo ba bia wo bia no rebit man bofo ba gye wo na peter nso so de konsonkonso agu no die obofo no ko ho no a konsonkonso ne nyina ate mo na mi tu mi ya mi timi ye de nyangopon bofo ko ho no de si ye no no o si wo no so ho kra ho nyina so e bright ye abofo nya han omo nya nipa han say omo nya nipa kania omo ye line they are like themselves omo ankasa ankasa no omo ye han eni be omo si ye omo pie ho a han ankasa ankasa pie to omo nya electricity say light e be shina ma wo omo anai bi esu mo ntu bi a e say e han bi omo hia kania da bi omo ankasa ye kania ena no den chen so a omo abo time a soja fo bebere no aguo but omo peter instruction peter yewe ti si omo fata ade se na fe besem ye nko abo asrafo fo ne twa mo ho ahia nenso omo ntimi anye wo omo de omo ne se abo fo no hu asrafo no abo fo no hu asoja fo no ba soja fo no nso enhu wo omo nti obi a no onu hu wo na wo hu no no woni ne delia ehu papa 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 pa ti abofo no ti omo nyina ho pa se so abofo na pia peter ni omo nyina peter ni abofo ni gina ho na omo kora abofo no so na abofo no na events aso yafo no omo nhu omo na aka aban yabo no a omo kono a gate ka sia pa no a ye ayon gate a e mo den no omo duro ho no a gate no a bie ma omo me pa ti se bibia ntimi nsi abofo kwan se nka omo aka gate na chi na fa bi omo duro ho no yen fa hen obi babo ayen emie me se gate ga se pa ayen anyon gate no eno abie ma omo nti abofo obi bintimi nsi omo kwai omo nya ehan omo enhia se enipa mu abi ansa na omo tuma ye bibi se onyangopon somo monkra ba wiase a ye se die nya me pese omo ye bia no omo betimi ayen amen nti ele nyangopon ase nti in their presence no say na na egu peter ena nyina no etete ye na ka peter nka ebeku no bibia ni ho a na ka peter betima ye di aboa no ho na ni yise mo mu ne se asafo no to aso bom pa ye ma peter sa constant prayer ne mpa ba ye jeja ye ne nkofo bi ye na omo so nyangopon abi omo nye zero da bi serious people omo nim de omo ye omo nim peter ho mfaso peter jina omo nim o kasa kire omo a omo nim emo a omo nya na asamo atono a no one finance oh nyame wo ho nyame wo ho da bi omo ye omo famu de e ma abofo wo so nyina enwo se nkofo omo ye omo famu de onyangopon so e ye ne famu de nti ye hia no so bebere pa ye pa nti 16 soldiers a na oho nyina no omo antimi omo antimi ansi omo kwan nti face nti na abofo anka me so sem weapon bi antimi ontimi we can shoot an angel wo se o bobo fo tru not unti mo mo to bibia unti mo mo atomic bomb akase nyina ne ballistic missiles akodi akase pa no odin powerful missiles ah it akase to say sia no a ebetini asewi ase nyina no unti mo ntum emfa ense bofo unti mo ntum ense wo mo Americans and Russians and China any aman akase bebere pa akodi akase akodi awuo pa yi nanso upon all their missiles and atomic sane ma won nyina no emu bia ne ho a ebetumi asi obofo kwan na onyankopon so tumi emma kwai emma omo eye akodi akase akase no endesro wiase emna ta mon so ye anya sa dia nkan akodi akase akase ehu pa ye pa aye ebetini ato ebetini plani pa wiase nyina akoy ye soma kodi ne sai mra ne me plani pa nyina anko a be plani pa nyina akọ uhu mi sai si ya akọ mu sai si ya no obetini ewu nanso abofo anema bi enhu a ebetini wo mo sa amen. The fear no evil. About phones, nobody be a born into me. Okay, I'm young Samoa. I was King, 2 Kings 19:35. And maybe I came one angel. I could say Assyria for army. 185,000 military men. Assyria for my home, 185,000. And yet, one angel was saying, oh, Munina. Assyria for me, you know, oh, Munim. No, messy physical thing be anywhere. As I should be anywhere. A bit me a general for him. I didn't have physical. I didn't have physical idea. Nothing. You hear nonsense. Then to me, why? Into Radem Kwana. Omun so be a Radem Kwan Omusuano. Send Omotianina. Send Omotianina. They are nothing before God. They are nothing before God. As I should, I will move rather. Any, I hear him more. I hear him. So, Omun Yashi, when the name. Omo nya hwe woni e se wata ade a wode se wote na wuragu o wode be se ini control bi a wo so na wona control wo mo ndi ehe no nso ni ma ade ba ko a etimi si etimi ani abofo di asie pa eye ahonhom fallen angels ahonfi demons evil spirits no mani ade ade satanic powers so omo firi nyankopon che ba beboye ni a atams no ani ma bi ni wo mo ko mumie he no so ne de ti se ehun se hunam bi bia ni wa ebetimi ase obofo ni mo honhum niema spiritual forces bi de etimi no mo ko ti he no so nti de wetimi aka se nti ahonboni ahonfi no obonsa obofo ene evil spirit no omo ne ta nya fight the fight abo mo tempa ye pa se ba so on ba do to be on ba asase we so do to be a ana se assignment timi na se omo ba be ya. Now say evil spirit no nyame bo ho de meko e be hwe ho asem de atie ne se honam ene honhom eko a e me bia no honhom ne di nkonim mo ya no nsu honam flesh enti me ne honhom onko now e ye honhom ne eko spirit ene spirit for spirit te honhom ne honhom ene eko mo ya hwe no nsu na etimi aboaye se honhom ene honhom ko a de wo den no ene di nkonim obonsam ene abofo ene omo bae nyina no omo so ye spirit omo nya honam se na abofo ne tie ne sa na omo so tie edi ahonhom ne ahonhom hiade a ne mu ayere ne mo sa honhom ne honam hiade a emre bia no honhom ne eye wina se nya ngopon na kan ye ho ne rwa ne boye ho bae ne rwa ne tie mu ne wa ne edi ye so won e protect ye ne a enka yentime ne obonsam ne asi ne mo so nipa na ahonhom ne ahonhom nipa ye ko a honhom no ehun ma wo de wo nhun no na obi ono ohun wo na wo nhun no wo ne ko a wo ne babru obi ono o born no ko jina wa china so o tu wani wo nhun no ti obi ono obi wo nhun no ene de wo nhun no me sa mo bi o se ha de ohun wo ene wo ene de ene wo nhun no se mo ko a ho na be ya wi na ti wo be a loser. And he said, and you're running a boy and one by ya, or bon some and fear anyone. And it be an intimate fact, be a morbon some, say a dear brobon some, or bon some one slow to, what means to bon some no. Say above what means to above one, or munet channel, say a neighbor or mono, sapa pepper, no monster here. And he said, Omo dear, and he said, Omunia Simon, Timinus Omo air bar. I want a bon some who engine, who's an engineer, engines who bon some above ones who homo, Miss Omo and I winning. Omo nyina wani ada bi meka ho asem na omo de boni maybe omo de boni e fight kase pa e ba omo ntem eni de timi si omo kwan edu me bi a otimi so ni tie omo e wo omo dwuma die mu se omo ba assignment ya na omo duty bi ana bi a en sire bi na omo de ba ana ade bi na se omo beyama omo beya de timi si omo kwan e ye ahonhom no na apart from ahonhom de hunam bi ni ho a it means see above four crime. Into one home, and then home, no home, 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 home But as a home, when I'm there, Podia, always be a home, a spirit, you know, overcome flesh. And the flesh intimate and standing before the spirit, before a spirit. Who will be a nimino? When I'm intimate and you know, who will be a say, Sana, when I'm a coma, but I could then who are dealing with him. Send me a Luciano or more Bob Blues, no more than Tam no more coma, and when I'm not flesh, no flesh, Nanya. Edia near Bakubedinkunim, then who are denim? They must send Nipano home and air quadia, Tinipa wound whom my wound honor. Send Yamin a Kanya and Hua, Yamin a boy and one by ya. The only idea is Yeno, the all Kutiano, the all payer Sayano, Yam Fayanum Hono, but only Huye, no near air con. Now, Obi Boya Hoba in Tra, Obi Kanya Hunti, and a muddy, the young Hono, or only air corner, there be a three winner, they were two mono, or say they will be answered. Amen. Very good. The ahom bone falling angels there na mebo meka omo asempa ye pa emrebeba ti omo hu omo no omo ne ye kwada bia ba nya mintu ye di omo so da bia na hwe hwe ba bo no ma eme bia persia daniel no ho no daniel chapter 10 12 to 13 ma menka wansa na persia hema ba poma sanka me na otwe mi ansa na hwe michael a wo ye obo 43 no ba ko Eba be bua me na metena ho Persia enche na mabasa me be mwate die ebe ye woman na edi a chiri num na na ne hudu nsari hunu ewo ho I say o ka ba ye bono eba no ato bo asia Daniel no obo mpae the first thing Daniel sha say obo mpae no ano the voice e ko so nyango pon ote ti ne ebe nya se edi emuaye efiri soro eba ti obo fo na ma na sa men se on free esoro mara no Obano will be shy. And the time of Obano, not demons, prince of Persia, Persia, Omano, the 2 minute this one, power, one woman in the Persia, Persia, man or so on. When you are saying, oh, my engine and tiny territory, and the oh, my, and the almost restraining, pa. So, on Timisha and tiny territory in Swap, then the empire, but on some wires and on Swaka. Aye force pa ye pa enes e be hia reinforcement se e ma reinforcement bi ba e di Michael commander one of the commanders no afi omo fure suru bai se le ben a e be boy ti we tunu a ansa na kwa mu da ho cause engine no ono Persia ba poma no the prince of Persia no honhom a edi oman no so no oman bi adodo no honhom le di so eni se obo fo no e ba omo territory no a Then say a tire fight. To Oma can tell who you To Oma alarm my engine no matter. Then say I walk. I see a pair here. And no man here reinforcement. Say the angle for don't be a bit dispatch engine. For be a more my babu Omo. The one also command here. Na engine say buy. Don't buy a fight. No. Say na kwe mu edaho. No ubuhu mu. Hallelujah. Nti. Yami adam ebe kan huwa some pair here. And sana Daniel. Onya yede mwa ne koma no no bofo no ka se we kwa no bofo no ka o ka che daniel e kono so pa we kwa e kono e ma na wiye e se wo ka se bi sa wo ya ni mo ye ko fight pa ti before so me sa ko heaven kwa no wo ka se bi ho a me free won che akọ but I say no mike and engines bi ada engines ba bo ame am a fight no my sa fight ne pa ye pa and e kono so pa ye pa but ewiye no angels, holy angels, no, a tie winner, omia winner, amen. This Persia, when some so who person bore any territory, they are, ha, all allow, so be great territory, who bore that, who broke, I can't tell who you are, till fear you are, near can't tell her, could one near can't tell her. Now, so above one of my pa, this is a idea at times, no, not obeying him. Reinforcement. Above for we be baba. Never buano. Now quite my claim. Now bow them. When we are to ban wins what trouble. We're to ban wins what trouble. To me, Hennons. Now maybe I can once and pay pa. And he said, and now I'm home now. ABAC above one of quite. And nobody see an idea. When I'm be beer anywhere. It may see one more quiet. But it take it reinforced until we know a hoopa. To a bon sum. And to me, who finds a bon sum in your home. When somebody to me, oh dear, grow. Yamin, what to me? Yamin, a kind of huntra. Omut me can tell with him. To me can tell if you never make on once and pa. The engine know about what for an air bar. Yan at times, no, it depended. Dear, obe enter ne territory no ne territory no on yasan hɔ dia dia man sɛ ha ya wo dia wo na hwɛ so wo ne di hini wo hɔ na wo ba hɔ nanso nso wo mo so antimi anwura mo nso a Daniel nso ne mpa abɔ no na ho mu aye no na aka they fear no evil. Amen. So don't fear evil. Amen. Fear no evil. Because I don't fear no evil. I don't fear no evil. Yeah, if you say, Obi kan ho. Bon ibi antimi anye. Ye nemu abofo boy ho bai. Onyangopon na asan ne wo mo. Ba mo me mfe won to abofo no so. Mfe won to Awurade so. Ko ne bit ma asan ne wo mo say monko. Na monko bo mo bai. Abofo no antimi mfe mo pemu anye biibi. Ye say ya dia mo mo so monko ya ansa. Mo me nyina ye nsore. Ti Awurade na abofo ho wo ne ne tumi se dia. Omo se nyangopon kese ne ni mo nyam. Ti ye kan we nyina wie na mu abofo otumi. Omo ho wo den a awie no de e glorify ne nyangopon kye se de obo omo no wo ne ye omo sa ne de ne mu nyam ama Awurade. Asafo Awurade ene nso e dia sa kese e ma wo. Se ba bi e wo bia no. Obet ma sma obofo ma ama ma ba ji e tokro bi e se mu bia no. E bi se hu na mu bi bia ne ho a etumi se obofo bi akwa. Se wo se omo so ma ji ye nko ade a de si omo kwan na omo ko ene ahonhom. Minim sɛ ne wɔhyirae na wɔbɛkɔ so wɔahyirae ɛda wɔ ase ɛwɔ Yesu din yi mu. Amen.